igisata cy'abikorera utwabo ngo ntikizoshobora gutera imbere mu gihe leta itoshira ingufu muri icyo gisata. Uwo ni umwihwezo wakozwe n'ishyirahamwe rikangurira Abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parseme, inyuma y'aho habaye ihuriro rihuza abikorera utwabo na leta y'u Burundi ryitiriwe Umuzinga Day.
Igisata cy'abikorera utwabo ariyo sekitere prive niyo gwiza umwibo mu gihugu, niyo ituma turonka ibyo tugura ku masoko, niyo ituma agashomeri kagabanuka, niyo ituma leta ironka uburyo ikoresha, niyo ituma kubaho neza mu bantu mu banyagihugu byiyongera. Kandi tugomba kumenya yuko nta bimwe byo kuvuga ngo Burundi buteye imbere ngo bwifashe mu 1946 igisata cy'abikorera utwabo kidateye imbere. Umugwiza atunga ikorera utwiwe ashora umutahe abona inyungu azoronka, nashora umutaha azoja guhomba arakurikira inyungu, none ariko arakurikira inyungu agashobora guca ateza imbere icyo gihugu kuko azotanga akazi yongere atange n'ayo makuru mugabo aharanira inyungu d'abord irrationnelle. Ariko twabo nta bwoko nta nationalite b'abanyamahanga bose babuguriwe amarembo.
Uburongoye Parseme avuga kandi ko hobaho ukungana kw'abagwizatunga mu ntumbero yo guteza imbere icyo gisata.
Abagwizatunga bateza kungana imbere y'ibintu bikurikira: nyimba ari amasoko ya leta, bateza kungana umaze urafata amasoko ya leta uyaha bamwe akamara abatacu bifatiye ko nta guteza imbere igisata cy'abikorera utwabo uzuri kurakora kuko ntahayanwa riba rihari. Ufata abo musangi ibi akaruha amakosa amasoko ya leta, ibyo bitegeza guhinduka. Ibijanye n'uburusho exoneration bamwe bahaye abandi ukabimwe, abo uhaye babahaye kubera iki? Uhaye exoneration aza kudanaza ku giciro kiri hasi, uwundi yaje atayirose azorindira uwundi adandazo amurorera. Aya madovisa kuma atandukanye igiciro, bamwe bakayaronka hajya muri berbe byoroshe, abandi bakaziruka ntibazokwinjiza ibidandazwa ku giciro kimwe, none bazodandaza kumwe gute? Ari nk'aya matsi ya leta retere domaniyari ugasanga bayaha abantu bamwe barabye. Ibyo ntibishobora guteza imbere sekiteri, kunganisha abantu sekiteri bakagira konkiranse udashobora kubigira. Nta sekiteri prive igira itera imbere kuko abantu baca bahayanwa bagakora innovation mugabo bw'umusere gusunukura mwaba usubira gusanga ntibabandi n'ikibazo. Yure ni nyido gusanga isanzwe hari kandi nubiki hari harategerezwa kugira agahindu ibihindutse kugira igisata cy'abikorera utwabo gitera imbere.
Mu ishyirahamwe Parseme bagasaba ko hobaho intwaro ibereye kugira ngo igisata cy'abikorera utwabo gishobore gutera imbere.